got my alibi, and I long to wear. As the day after, as the year panted for, poured into my soul, panera be. You well know, you alone at my heart, my heart desire, and I long to wed you. Glory, you well know.
Nkyerɛkyerɛ bebree ne ɔsom ahodoɔ bebree na ɛfrɛ nnipa ɛne dei na asɛmbisa ne sɛ ɛmu ne ɛwɛn ɛna yɛmfa ɛno nti na Church of Christ ɛde dwumadi a wato ne din sɛ Bible hwehwɛmu ɛsi hɔ na ɛfrɛ akristofoɔ nyinaa ne obiara a ɔpɛ nokware sɛ mommrae na yɛn nyinaa nhwehwɛ Bible no na kae sɛ wobɛhu nokware no na nokware no bɛmo wade wo ho tie Bible hwehwɛmu ɛwɔ Radio Universe 105.7 FM so memmere da anɔpa biara na nsia wɔpa ho somadunum ɛkɔsi nɔnso wobɛnya ho kwan na wo nso woafrɛ wɔ dwumadie so na woakyerɛ w'adwen Church of Christ, the pillar and the ground of truth.
Adofo no mne atiefo ye mamo nyina akye. Esama makwaba eba Church of Christ, Bible enhwemu dwumadie eso. Ewo Radio Universe 105.7. Ye dan yahopon asese wa ma adepa akye ye bio. Na asie ene ye nka ne din da.
Amen.
Ene ye memre da 24th March 2012. Church of Christ for echeche mu nyina. Emra so se yede Bible enhwemu dwumadie ebrew. Dwumadie Church of Christ for ene de bre adofonom. Ene atiefo meme da biara no nsia ekosi nonso anopa. Ewo Radio Universe 105.7. Sene Bible no eka no. Ebehu no kre no na no kre no amaye de hie. Ye gina Petro huma edi kan ti enan imudu ba ko so ene de Bible enhwemu dwumadie ebrew. A eka se so bika asem a manenka se nkopon asem. So besum a manensum se firi ahode yakopon de ma. Na nam Yesu Kristo so ahye nkopon anuonyam. Ade nyinaa mu ona anuonyam anitumi wo ne daada. Amen.
Amen.
Aha ye Radio Universe 105.7. Ye fra me Joseph Afua Kwame ne
akowu amen no.
Yakopon aye adom anopai edi nasem ebrɛ mu. Menkɔ agyananim ewo mpaibom.
Yeda wasi nyametumfo. Yeda wasi nyamengwenweni. Ano pei umad bon yefo dia ye yini na sesronkon ene mawo. Obambo ene mfesupa wode afe yen. Na yeko da ya ye nimi ya husu feno. Uso ye nkremu ebo ye mhubayin. Na ano pei wasadi ya che mkwa. Yuradi ni ye kanise beji unasi ya da.
Amen.
Yedi ya mwisha unsa. Emra okranu oti munu yebe mane duyani edi inu. Ya disre ni se, bwenye hu bain, efiro sefu onu nsem, wameshimu, eni peyi enfri ye nsem, ni emum, wabuwa ye, emi etimi, edi abobra, se nukwari e Kristofo. Mwumayga na mwobo, mwankura nkura mwobo, mwubutaya, enu nti usuma ye asasi iso, na etimi aye, edi achuwe ni mwonyamu. Nchiranka udini, ayi yenka udin wo Kristo yenjifo ndirimunti. Amen.
Amen. When Christ was on this earth physically, emra Kristo wo asase so hunamu no. Ani edisia openi ekwa wo manu. Ani egusu esua na otwe ene enie. Enti mesrew na wafa wo Bible, ani book, ani wo pen. Na wachro quotation bebe fi edisia no naba. A won tiasie no, na wachra to ho. Na watesi afa ahoma yi so. Emene suwa ebekin kain na opini e yi anu amaw. 024-321-9844. E test line. Emene suwa ebebye ahumana ankasa amaw. Eye 024-321-9844. E test line. Opini mima wakwaba. Eba babu mjume diyesu.
Ya ja.
Na impumwe.
Nyamiyadu mboko.
Yedi nyakupuwa seye anopei. Yebe share disiya watu din se. When Christ was on this hell physically. Emre Christo wo asasisi hunemunu. Opini edebena isisiye.
Yo, wede, meda wasi, nafi, meda etiefo, dudu onwa, umu, yehu, adaji, na emribia, umu, bi won radio no, eto, 105.7, na umu, eni eche, unyankupon asemi. Emra na yesu wa asasisu, unemono. Enema bebre enwo yeye ya shaase ye enene meminda etoso enan na otwetwe mu no meminda etwe mu no ye de adesua no ebe wieye ewo butaye ahoro mie nu so ana se fapem ahoro mie nu so ye de ye adesua no esiye ye de gina two pillars bi so na ana two pillars no e kire yense na fapi minu nso eche nse yesu obeye uguanfefu na fe yesu esabeye okwain ya unipa efasua oko enkwajimu na sedebe ya last week dienu mebonu pokitu ebinu ye kanse se uguanfefu yesu ye uguanfefu ono odi nasemno ejina se owo nwankuo bia omunka Israel nwankuo no ya esese okofa won ebeka Israel nwankuo no na won nyina ebeye ekuo baako ene ohwefo baako na yeyi ene butaya enunti Yesu Kristo eba wiase onemu nia etoso onso ene se oye okwan eno a wona wogenu die no enya na otumi eye onyankopon ema ifri se ye kenkan bia ya horo mienu ya na baako ewo johane enwoma no etire baako johane sempa no tire baako nyimu du mienu ose na dodo oje no no wona wogye ni din di ye no oma won tumi se omeye onyankopon ema yesa kenka efisofo ngoma tremienu nyimu du baako ekopem dumi ensa no ose monkai se debi ho no na moni onyankopon owiase na moni Kristo eni twaka na moya ananafo a onye Israel maima na ubonu pa wose Yesu Kristo moje enti no ya ben Ewurade. Wenum ene yede ensem no ejina soo. Na ene anopai ya disua no ebejina nkomodia Samaria ni eba no ekan se minim se Kristo ofre no Mesaya no ereba. Ne se oba ono ene obekire ye ni nyina Yohane sempa 39 ho ene ye de yasem no ebegina na de oba no eka ye no eye John chapter 4 verse 25 and 26 no ya oba no eka se minim se Mesaya ofre no Kristo no ereba na se oba ono ene obekire ye ni nyina ene ano pei yadi shiano niya yadi ebegyan. Niya mi bisa ene se. Oba ane se. Kristo ba. Ono enu obeche ninyina. Nen chile se. Ne Yesu obeba. Na wabe chile iwiasi eniye menyina. Sane tie. Sane. Oba ano asumo kaino. Sane chile. Chile se. Na Yesu obeba na wabekire ewiase fnipa ai wo wiase nyina ne esese yeye na ansa na yebeko saasem ne so no mepese yebie ye nwoma no ye bible no eko Luke chapter 2 verse 21 to 24 Luke ansempa etremienu enima duenu baako ekopem aduenu enan no Luke eho ana asemi ewo ho se na yesu di na watwe a oribetwa no twetia no otunidi yesu sede obofo no ekyre ansana orinyinsen no yefunumu no ubanyi mu aye aduonumienu no a wose na wona hodwira ena no eduru eduruye sede mose emra ese no odene ko Jerusalem sa odene erekoma Awurade sene a wacho na Awurade emre mu se oberema biara obebue yefuna no no obefre no kronkron ama Awurade na wakobo afodie sede ete Awurade emra no mu no ayenkuku mienu ana mroruma ema mienu minua dofo a wutie me anopai yesu ya samaria ni ba no eka se ono ena ebekire yen nie esese nipa nyina eye no owo no edi na awotwe no wode saa abofra yesu yi ekoye se okutwa no twetia na woka anyimu aye aduonu mienu bebe eka ye no a wose na won ahudwira nano edruye now when the days of purification according to the law of Moses were completed they brought him to Jerusalem to present him to the Lord na won ahudwira nano edruye no sania Moses emra no echire no wode no eba Jerusalem se odino erebema Awurade na wotoa soko enyimu edu ngotwe no a aduonu nan no a verse 24 no a uhu se aha no Yesu no wawono wo Mose emrana se Jesus was born under the law of Moses yet he has come to deliver us from that law o si Yesu no ya wawu no wo Mose emra no eka ho asem no Bible yi na eka se obeyi yen efri emra no emu na min pese metuetua waso na wadwen aye kesene no be pese ubie wo Bible no eko Galatia fo ngoma no etira eye nan enyimu a eye nan Galatians chapter 4 and verse 4. Okay, Nkaya, brofuno, or say, but when the fullness of the time has come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Okay, nkai twi no a. O se na ebre no wieduru no. Onyankopon suma ne ba oba wo no no. Ema wo wo no emra no ase. Se omegi wona wo wo emra no ase no na waji won aye emma. Omegi wona owo emra na se no na waji won aye emma. Born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive adoption as sons. Christo butaya, odeba asasisu enese, obeba, na wabeje, edipa, yeshe mrasi, nyemranibu yenkono, na wadiyen, aye emma. Minu ya dofu a wutie me na sene anopai afei ena wabie wo radio no ato universe 105.7 ya ade a ye gina so edi suade anopai ene se Samaria ni baby ene Yesu etwetwe nkomo na wonkomo twetwe mu eno ena akoba se oba no eka kire Yesu se medie minim se Mesaya ofre ne Kristo no ba oba one be kire yan bibia ana Yesu ka kire oba no se me ame no ukasa no mini Kristo no mini Mesaya no mini agenkwa no asem we ewo John chapter 4 verse 25 and 26 Yohane enguma no asempa no etre enan enyimu aye adionu enum ekopem adionu ensia eho ene sasemi ewo na ni nkyerekyere mu no emra oba no kansa no na Yesu ekyerekyere mu no ama nipa atease no Yesu se mabase merebeji mu a muhye emra no ase na majimu abeye miankasa mema and adopt you as my own children. Sa adoption no ene yeka ho asem fi se Galatians chapter 4 verse 4 no okan wasi born of a woman born under the law to redeem those who were under the law that we might receive the adoption as sons. One pre ama Christo and you and free emranasia unti meye Christo ba and unti ene nipa bebre unti mifre huse ye Christophon enkendia obia uye onyango pon eba enede inu yedi frau ene ye Christo o Christo ni beru ube heno na edin fufro bita sa Christo ni ne mi o Christo ni ame yese asuma si Kristo ni why Kristo ni nansu so nka de sasa ba ne se mi yo Kristo ni once ya adoption no Yesu a fa yen aye ne ma no ye ya Kristofo tietete bibia nka ho bibia n qualify adjective bia ni ho a e qualify wo a kire se wo yo Kristo ni asuma si ana asuma si o Kristo ni ne mu nka ye Kristofo si se okay kan asomafo sam etire du ba ko nyimwa du enu nsia no a o se Antiochia fo e na di nkan eto asomafo ni di e Christofo Acts chapter 11 and verse 26 Antiochia e na di nkan fo na to e di nkan to asomafo ni di e Christofo o bi asomafo no ni yoan won kasa won ma na montuo eni biblia am a we de Kristo ne chidifo ni mu ye Kristofo Kristofo enti se ye Kristofo de a ye nhwe nia Yesu abeye na wode agye yen na ye ni akire na no ene ma ye e Kristofo na nya se ye bibi fufro na bibi fufro no aye ye na chi no ya safro ye ho se e Kristofo eno de na akoye akwasia mankwa e Kristofo okwan fufuro bi so no onyankopon enam honkonkro a ohwiegu ememe bi so eda ne nsem wadi na ensem a oda na de no yebehu ebi ewo hebrewfo enguma no etire baako enyimu baako enimie no Hebrews chapter 1 verses 1 and 2 Bible no brofo kasa no okase God, who at various times and in different ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom also he has appointed heir of all things, through whom also he made the world. Saint Anna. Aka nkasa no eka o se onyankopon a titi no onam emre hudo ani suhudo eso aka sa kire ejanom edifo numu no ena edi e kire yi mu no okasa kire yen enam oba waye no ade nyina didifo a onam ne so enso ye mre santin numu ena edi echire okasa kire yen enam ne doba Yesu Kristo so ebedan ene yebehu se onyankopon ekasa kire yen enam Yesu Kristo so ebedan ene yebehu se Yesu ena wonye tumi a odema enipa nyina ebedan ene yebehu se Yesu ene obi a ene ense ye fa ne so minu adofo a utie me sanko Johane ngoma na tire enan enyimwa du nunum ene aduenu ensia no ni amse eye yade suan etire no John chapter 4 verse 25 and 26 no ose Samaria ni ba no ebua se me de minim se Mesaya ofre ne Kristo no ba ne so oba ono ene oba kire ni nyina oba no samre no onye Israel ni no onye nyamsom ni na onim ne ofre ne nyamsom efri se wo Samaria ni na okai bia John account no a ne opeso wo kire se Samaria fo kra no om ne Jewfo onka na omuti adwa nwoma so ya omu nka kra eti se ewiase ye ne e pasum due ene aika yidafo ye ne won anhwimom ye ne won nka esan se aika yidade opamujahwiguo ena ewiase aman duduo ni nyina so pasum due enti ewiase aman ene aika yidafo enhia sa na netie na Israelfo ene Jewfo ne Samariafo enka enti mra Yesu kura akoto oba no wo ebura no ho no ya Yesu busa oba no ensuo no oba no busa se eyeden ena wo be busa me ho ensuo anom esan se Jewfo ene Samariafo enka nanso Yesu no oba no di nkomo ano a oba a onye nyamsom ni ya Bible kura onfa nyehwe nanso suno na wo mu no a yetete no firi ne mofrase ye no na wahunu se embre bi beba agenkwa bi beba wiase a ye frɛ no Yesu Kristo na onde oba wiase a ono oba kyerɛkyerɛ nipa nyina de nipa nyɛ na wo manya nkwagye samre na Jew som no na wo ho na Jewfo ewo ho na omu kai homeda edi ne kronkron na omu ye niema bebre nanso so na eda oba ni trim esan se yaka kye no firi mofrase se Mesaya ofre ne Kristo no ba oba oba kire wiase ni panyina ne ayenye na yenya nkwagye enti wo ka kye wonim Yesu ana wo ka se owura minim se Mesaya ofre ne Kristo no ba sa oba ono ene be kire yen wiase ne esese nipa ye na ye nyankwagye ana Yesu e kire mu verse 26 nyimwa de onu sia no se mi amene wo kasa no mene no mi amene wo kasa no mene Mesaya no enti ye hwe Mesaya no ne dwumadie pote a obedi no asase so omba oba honem mu no enti afen no wabia o radio no a eno ene yasem no enyina so anope ya ye gyina so a yede eka ensem na okwan ben ena wodi ebehunu se eneyi a yewo mu no ena a yewo mu yi no ene na edi akire ya Yesu ede sa ensem yi eba ama enipa enya enkwade obaye ne den ana sai ena obehunu minu adafo baabi a me no kenkaye a eya Hebrewfo ngoma no etire baako nyimo baako ene mienu no ehokra a kire yen se samra ye wo mu eye na edi akire adenti ne kire sa making kai bi tie o kai brofo no a o se God who at various times and in different ways spoke in time past to the fathers by the prophets has in these last days spoken to us, has in these last days spoken to us by his son. Odi battery noa o se onyankopo atete no onam emre hodo ani suhudo so ekasa kire ejanom adifo no mu no enna edi akire yi mu no okasa kire yen enam ne ba ne doba so enti emre a yesu eba asase so na obeye obedi ni juma na yenya nasam ana sam ana sesei ye jira so edi tu nipa nyina afo no ekyre yen se enna edi ekyre mu ene ye wo no ekyre yen se enna edi ekyre mu ene ya ben ekyre yen se enna edi ekyre mu ene ye wei na se na edi ekyre mu ene ye wo na yesu agya na sam ama ye de a den ene sese ye ye
Mesrao afe na wabie uredu nu a babu enhwe mudwuma die na ogusu etie openi akogwa manu na ogusu di nyankopon asem e mawo ai ka se when Christ was on this earth physically emra Christo wo asase hunnem no ene edisun a ogusu e de mawo e wo Radio Universe 105.7 ubetumi atase bibiara e chiwa dwen afa homa mede maamu no so 0243219844 e test line emenu so a ibe biye ahumana kasamam medamasi upeni tuwasu
na asama mebisa yene se okwambe ena wodi ebe huse na yi ene na edie chirinu a enunti esese udano hon ebe yesu na unya enkwajie ema ukra ebe den okwambe na abifaso ene menki nka Matthew Sempano etre a eye aduonu enan enyimu miensa ekopim ngotwe read with me Matthew chapter 24 verse 3 through 8 sane akan no ekenkan ni esanse ewanti no mepese mekan no akan no straight na afi yehun ne ebeye ose na ote enwo bepo so no esuefo no eba ne nchen na ewo afa baabi ebe ka se ka kire yen da ben ena yenum ebe ye ho na edien ena ebe ye uba no ene wiase awie no ho ensenkyrene na yesu buase won se monhwe na obi a na adamu na onipa ba no enipa bebre edi midi beba beka se mini Kristo no na wadada nipa pi na mubetie oko ne akosam munhwe na makoma ento efrise etwa se ba nanso na awieye no enya emai enri na oman be sori oman so ni ahenie ahenie so na ekom ene asase wusuo ebeba emiamia na yein num enyina ene awoko yiawo emfitiase wiase wiye no ni mfitiase ensanchirani ebebeba no ena bible ebubo esuo no na nenu okan se oman be sori oman so na ahinie asori ahinie so ene yehubi aman ahuro bebre entokwa ubehwe yes oman bi ntokwa sim aman fufuro bi abegi atawoni ase e yehubi mempesa mebubodin na yenum nyina a kire ewiase ewiye ene ben a ewiase aben no a esese ye hwe ni ye na yesom ye nyankopon o sese wuhu we ya na wiase awie ye no yesu ni maya etosum ye no no na ekyerese oba no no wiase no akọ na wie ye johani ye ndofu pa johani a ochro johani nguma edi nkai ane ni etosum ye no no okan sembi ewo ne ngoma ochro ye ni mu na we ndie etie nti mepese mekai no brofo na afi masakai no twi no na okin kan first john chapter 2 verse 18 o say little children it is the last hour and as you have heard that the antichrist is coming even now many antichrists have come by which we know that it is the last hour. Who can kai twi no a o se amo frankuma edon edi a chire nie na se dia mate se antichristo no ereba no sa ana se sei antichristo fo bebre aba ana yedi hunu se edon a edi a chire ni. This is the last days. If you say we are yano, emu and ye wano, said ye chrono, etchra yen, say, and na di etchreno, o nyanko pon, and am yesu so, and a kasachra yen, and okra, aye sign, etchra se, send na ye tik Christo ni, and am ne chrono su dia, na ayam penny am passe, aye and na e di etchri. Jo head in so. Onyankopon yi kire no ema ni di tu na chidifuo efo ema ohu se ena edi a kire mu edon a edi a kire mu ena ye wo no menu a wutie me anopai ye hu se ena edi a kire no aben ya sese enipa aye ne tene na ye so onyankopon ni nye ononko ena kan ye na Johane nko ene kan sa asemi Peter nso e kan our first Peter chapter 4 and verse 7 Peter nguma edi nkan etire enan enyimo enso of the but the end of all things is at hand therefore be serious and watchful in your prayers for the enti no me pese me kan no twi no ansa na matoa so twi no se nanso adie nyina wie ya ben enti muma mo adwini mu enti na moni ena ho ema empaibo muma ma adwini mu enti na moni na ho ema empaibo esan se adie nyina awie ye aben minu a wutie me ene eka ho a meminda ahoro enan ena menimu abesua adekro ya se yesu ba asase so hunam famu no edien ene siye ene de toso nan ya yaka sa asem ya se yesu ba hunam famu no awa asase so no edien ene siye na mabomodi biara se menimu nyina ebefa adwen na fe ye nyina ehuru sentia Yesu Kristo eba asase so ene botaya na sena dwini mu ni tribu po ya oba ye na obeye ye na se ye nyina abehunu ne Yesu ebeye ye a afei ye ye de yadwen asi Yesu so ne botaye ne so se de ebeye na ye benya enkwaje bi ama ye nkra wo ede de eche no Samaria ni iba anu. Onu die. Na ware chayin. Ah, was yes yen ho. He was waiting and ready to obey Jesus Christ. Na ware chayin. Was yes yen ho se. Obey yes tiye ama Yesu. Se Yesu ba. Na ohuno. Nu otin in samwa. Efri se. Wakano wansi machirenu. Osu minim se. Mizaya ofrani Kristo no ba. Na se oba, onono obechire inini na. Se uko so kaya, kaifri verse 27, no, John chapter 4 verse 27, echo. Ube hu se, emra oba no, Samaria ni ba no hu se, se Yesu nwa nene e kasa no. Ahupupuwa bia, odi shie ni shie nu egu ye, e dimrika, e kwa okrom, e kwa bode ulo, e china manfo se. Wahu Mizaya no, wahu ajenkwa no, Eti omu miyanko miyanko heno. Minu ya dofu. Na esaminu umye nuse. Se yen. Yenya adyengkwano. Yenya ninsemu. Ninsemu wa etu ha. Na ebedi ebe konkwa jiemu. Ebe chile chile. Ebe tri tri. Ebe dada. Yen. Ebe buwa yen. Edi esi ye dia. Eni ene esi ye ye huse. Samaria ni baano. Efrise. Yesu kaa se mia menu urekasa menu nono. Obanu tunisi yogu yi. Dimirika. Kofie. Kobo de ure se. Mehumi zaya nuhu. Nye yabon hude uro. Aka se. Ajinkwebi iba. Ono anabeche yasi nyinani ya yenjenu. Mehunu. Muma yanko. Na yankoshi yanu. Minu ya. Se Yesu ya semu oho. Na Yesu ya semu. Ebedue nimu. Edwa koma eradinwa. Enye edeni ene uhun chinchim. Hwa ube chinchim. Edeni ene ahusesia untiminya. Na untiminsesia uho. Na unkoshia ajinkwenye. Na ajinkwenye enfawo enye niya ope. Oba nisi. Minimse mizaya ofreni Kristo no eriba. Nese oba ono eno obe chireye ninyina. Johannes Boni no na oye enipa soronko a oba se oribeyi Yesu akire wiase John the Baptist botaya oba wiase ani se samre no ono so ebeyi Yesu akire enti sa wuko John chapter 1 a wuko John chapter 1 a Johani eka asembi. Umienti. Asemwa Johani eka. John chapter 1 verse 31. Johani asempano etre bako nyimwedu ya sabako. Bofu onu muno wasi. I did not know him. But that he should be revealed to Israel. Therefore I came baptizing with water. Chino wasi sayi. Osi namidye. Anka minimu no. Na se obeyinu. Achire Israel inti. Ena meba mebebo esu ensiyomu. So what was the purpose of John baptism? To reveal Jesus Christ to the world. Johani. Butaya. Na obo esuyo eni sayi. Se woka John chapter 1 verse 31 noa. Eni ene chere se, obeyi Yesu achire viasinti. Ena, Johani, obebo asyo, efri se, Sam Walker. Ose, I did not know him, but that he should be revealed to Israel. Therefore, I came baptizing with water. Anka midi ena minimuno. Na se obeyi nedi achire Israel inti, ena mebebo asyo, ewo nsyum. Ansu hao, Kai verse 34 to us. Verse 34. Ose, and I have seen and testified that this is the Son of God. Uka tree noa wasi. Na mehunu na medi adansye se. Oyi eni onyanko pomba. Johani ye. Kopo esu onsyom. Ko na kopo esu onsyom. Nadi ya honkunkun ebe sani frisura abano sono. Ono enemy doba na yi nadi echire ewiase. Ena Johani si. Ewrade katire nse. Na ubo esu wensuyem na uun diya honkunkun ebe sani abano suonwa. Wakuno. Nwadi nuhuwa dansi etse. Oyi eni onyankupon eba. So the purpose of John's baptism was to reveal Jesus Christ and to testify about him. So, bedin hu adansye. Minu yando fuwa utieme. Yesu maya na esesu obe viyasi yano. Na ya dia onyangupon asuse efri viyasi evitiyasi. Na eradi onyangupon asuse edia tuho. Ya dia wakakuleti no.
pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep suyo na obi nso baba no obebo ne su na nipa no obebo ne suyo no sanjani ebeba ene nye ebeba nipa ne hunu se oyi enu onyankopon ba na wiase nyina ehu no efri se waka no ho asem dada enu ti ene samaria ni ba no oka se minim se mizaya ofre no kristo no eba no ati kristo ho asem na wosue kristo ho asem wa wuti me anopai kristo ni ho asem dodo ahe ene wate kristo ni ho asem dodo ahe ene wate Yesu eba asase so ni paduam beye ne a ebeboa onipa sade ebeye a yebehu onyankopon na onyankopon ye edifa enipa bi so sade ebeye a ye ntimi enya anoye biara se kristo onye ye ngefo Mijini se asuma mekan wati ase yiye se yamfa kristo se one egwanhwefo yamfa kristo se one okwan no yamfa kristo se one no kware no yamfa kristo se ono ene ogifo ya obekire nipa enyina ne yenye ne anyankwaje a ewiase awiye no ye de nsa beguet enu nti minua dofo a wutie me Mesre Paul nasem bia okaye Paul se okodi tumi krata ya na okod Damascus akotan e Christopher na ofri ponkoso tihwiye no na oti ni bi ya akase so adenti na wo time no ose mra na ni ba no hoso na yebeka Christopher ho asam kire no na oti ho no ni enipa no na oka kristo ho asoma kire no de enu obisa no asɛ osoma for paul anasa paul adenti na wukinkim ho why tyrius thou adenti ena wukinkim ho sori mo mo osu enhoro bone nebo awurade din samaria ni ba ne sɛ minim sɛ misaya ofre no kristo no ba ne sɛ oba ɔno ena obɛkyerɛ ni nyina Soji Kristo di na nim se Kristo ene ye jefo ya obetima jun kwade a anopai ni ebusa osumafo Paul ano de Saul no se aden na wori chinchim ho no mi busa obi anopai se why tarries thou aden ena wori chinchim ho aden ti na onfa ho ma urade aden ti na onwe Church of Christ e chiri kwai na ya nchira wu nukre no na omedi nukre nechi ewradi nchira mwenye na ewradi enka mwho na ontutuma na mwho ensi ye ewo ni doba ni dirimu nti amen
amen enti na ose wu a wada nyane na sorry free awufumu na kristo no ebe shine ama wu yada ya hupansi ewa disunya upeni eko wemenu edi ya famu Emra Kristo wo asase so hunam no. Ene adisua ama yate. Ene ne mebie sisiye. Ye bebie ahoma no na wonso aba dwumadie ne so. Na bibiera a kirewa dwino. Aba so. 0302512962. Ene yahoma ye de twen ya frefo. 0302512962. Ene yahoma ye de twen ya frefo. Etu se ya fe na wabie o radio no a. Ahaye Church of Christ Bible and Femujumedie Ewa Radio Universe 105.7 Di Opene di adisiyano abewye Bibiere chirwa jono Bekoso na wafre 0302 512962 Eni ya huma yade chwenye afre fo Opene ansana obibebano Yenche adie kakra Emra adisiyano ekoso no Ome ya kenkaya bibi a efa kristu Emra ya wono na wachi Na okoye amaniye senye Mosi emra etie. Mi question ni se, enti Mosi emra no, egusu ya juma besi nana. Esa se Kristo ni bedi subi.
Bia ye kenka ye no se wuti ni ya emra emra owo yesu eto emra nase no na esese odi emra no so enti ena na awotwemu dai di nkan no okutwa ne twetia na woye eniema esese woye no na uba galatia fongo manu bebe kenka itri na nyimu na ya Isan se nu Nyankopon wachiche bibia pepepepe atwo eja na mafos well calculated wose na emre no wie eduro no emre no ewie eduro no emre no wie eduro no ene sen obakin kan Galatians chapter 4 verse 4 no a wose But when the fullness of time has come, God sent forth His Son. Christo ana onyakopo akakulete no edruye no Osman ne ba no ema ne bai. Enti weni eniema esese ehun se na Osman ne ba no ma ne bai so ma yeden. Born of a woman, born under the law. Oba verse 5 no. Or see, to redeem those who were under the law. Even though he was born under the law, the motive of bringing Jesus Christ on this earth is to come and redeem those who were under the law. Sana adi ene chire. Amen yini se, yafre fo umbe ti mafre. Fise, ura no oye kwa jmano. Wa sorry sisiya.
Okay. Aha. Emre ye be frɛ, man fo be frɛ. Enti me dia ahoma ne etudwa. 0302512962. Ɛne ahoma a ye bie kwan sɛ wo be frɛ na wo ba adwumadi ne so. Me gidi sɛ obi enye krado sɛ ebia wo frɛ. Ne wo mu no sɛ ne wo yi ano no. Ye hwɛ Colossians chapter 2 verse 14 no ekeka nsɛm bi wo hɔ. Ekosi 16 no. Na ansana ebia ebebie ni ahwe no misa misa we ntusu se emra disane ekoso no edin bi epie ye se okristoni okristoni openi mpese me hu se se obi ye kristoni a debe na edibe hu se wakosori nko a na se asori na wako no ene ye okristoni a na
okristoni ye enye odisey meka ne se yegna ye ko school nanso nye nyaa ne ye frɛ doctor nye nyaa ne ye frɛ professor ene ne ye keka keka ho
hello hello pacho ujina so hello okay
enti no so obi ka so ye christoni a that person might be a quack christian te se obi ye quack doctor no So, what they say, yeah, Chris, what they say, Antioch, Crow Antioch, Muno. Now, Shianfona, Edi, a Christopher, not to Womo also. No, Mum Cromano, Womu, Woma Brabo, Woni, Yeno, and Womukas, and go for a Christo, a chidi for. So, the way Christiano, as I say, Woo, yeah, Jumabi, and I won't sakan, Sadino. Esa usia ngoma na wabaye doctor. Usia ngoma na wabaye professor. Usia ngoma na wabaye engineer. Na the first wodi the word engineer atos honso no nkeso ye engineer. Wodi doctor atos honso no nkeso ye doctor. Unless say wosua ade akoduru bia bia esa say de sa ye edin no emaw ansa no. Enti o Kristo ni ye no Any idea of be an man was me your Christian? Let people around you call you a Christian because of your changed life.
Okay. 0302 512962. Any a homa, yet a change so befre. Let me bear a children, opening a yano. Be opening me, I say. Ain't he a din we hear walk so soon and ah?
A din dear, a win here. A woman said, Trona can say. What they say, Trona Kawasi Dimpa, a yesin, ahunya. Enti din dear, a hunya pa.
na edin a ansa na obegi edin ana obenya edin no wo bo obrapa nya bra bone ene yede pedin obrapa ene yede pedin.
Okay, 0302512962 ene ahoma yede twen so obefre na bibiera e chiro adwe no nso aba adwumadie no so edusia eda pon so senye na otwe enan a atwa mu no openi ede ya famu no emra kristo wo asase so hunam no ene niema bi esisiye ene openi guso ene eche openi yansa hwe emra yakinkan matheus empati adionu 9 imu miensa ekosi enwotwe no na ose antichrist yakase antichrist ya ene se obi abaso hello
hello
mo wachi ya frose na fefinfa
bacho bra peter ni fefri osu.
Okay, unia peter bacho mo asem ko
Mida eda akwa si bibrise ne wabache nkomodia yes kristo ni samaria obobene di yen ma mase mbisanu yemienu bakono based on Hebrews 1 verse 1 to 2 no. And pretend that an emery your prophet John the Baptist,
Yohani esuma na siafo ne se omunko hwe se Yesu ena kakasa na aba na emenu so openi beyiwa no mejiri se ye obre kakra ho nti se afi na wabie uredi no a haye radio universe 105.7 0302512962 eni ahoma ye de twen se obefre na bibiere e kire wadwen efa disua eye mmere a kristo ba asase so eni ma bi esisi ye a openi ekowa manu edi ye efa mu mejiri se ne lance no ni amoye papa nanso ye chemu nkran se igusu eye ho adwuma enti bi ye bibia besi ya na openi ayi peter asem na no na wabo asem no nyina tofa ye wanance nka kra bi wo ho a ye beye openi
ya onua peter na asem no obisa ye no se ene ye wo edifo na aya me mpese ne ye nka ho asem no whole questions ebeba menchen na na mepede yesua ya akasa afa ho but mefa sa kwenye isu na mene no akasa kakra na etiefo nso etiebi esese yekọ bible no mu na yebusi ehun se se bible ekasa obi ye odifo a ana prophet na djuma pa enise odifo na djuma ene sen se wohwe bible no mu a onyankopon edifo nyina ye nipa wo munim nia onyankopon ed ayi dikire bi akire won na wo munim nia ebesi ebi kura ye mfie miensa kura de ebeba mfie miensa they know enfa prophet Elijah ya ayi wode sen obo mpa ye nanhwe anto na wotim hye se ensuo beto eda sen echi mfie sen echi ba kondo no ene onipa bi tuwa na wafa prophet no wode ato no so me ye prophet so prophet no enipa na de ma ana onyankopon ene pa ono ane prophet ana osusu se dibia wadro no esese wo fa side ni eto ho so enti nka yebebu sa se kristo one nesuafo no enante ye no esuafo du mienu no hwan na na ye prophet hwan na na ye prophet bibia wo mkoje free kristo ho bibia wo mkoje free kristo ho ansa na kristo obeko no ode ho ode bi Emma won Christo wechi Acts chapter 1 as well as mtre bako. Okay nkan a Yesu kan se montwa mi wo Jerusalem kopim se mubenya hoden. Na mudi aye madwuma. Enti Christo ko ya hoden bae no ena esuafo di enyiye adwuma ede sha awrade ene wonyam eno kraachi no e yanfra won e prophet
okay open me dance ewo nia wayi anoma peter ene yatiefo nyina pacho muntie nkabo yi na monhye nso mrn workshop the mission resource network eye church of christ for a free america usa ebeye edam yinu enchirechire ama asempakafo ene asafo ni enimufo nyinara edin eda so ne say disciples who make disciples who plant churches that plant churches edusia edidiso ene ebeba so principles and process of disciple making biblical theological of mission obedience based bible study training principles of churches planting movement edusia ene yi na ebeba so 26 and 27 March 2012. Jordan. Monday and Tuesday. A Jordan a brother. A Ebeyara. A menu ye non cron anopa. Eko si 3 p.m. A basso ewo and San Rule Church of Christ. Accra. Circle. Vodafone. A da etosu inum. A hon abimu and San Rule Church of Christ. Intimason bebri. A yacht of Christ for you. Any a tier four am a person bedroom. You mention and so. Na se me no so a na won so abadwumedi ne so se ne me sa ebom nka ye daa no wo pese wo koso ne yesuade a Church of Christ for biara ben biara wo bekọ ho ne wo se wo pese wo ba ensan Church of Christ a ye wo Vodafone eden atoso enanim wani kire car price e kwan no so no wo ba ho a emri biara wo pese wo ne yesuade no e fa bible num no e kwan abeda ho ama Ochina kwa waya radio obetimi aba. Yebe shemu bio na ochi senne no sia akosi no nson anopa ewo Radio Universe 105.7. Yema munyina achi bio esa mamu ni tie. Ewurade nhyira wo na onhwe wo so. Ewurade ntina nimu nhyira wo na onomu. Ewurade mane ni so enhwe wo na oma wo asumdie ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Yefri ha obetimi afrɛ openi akowu amanu ewa homa yi so. 0207 40 9508 and 0241 88 1989 We nu ne ahoma obefre opinion also. Yebeda opinion akwa womanu ase. Ona jankopon asem ebre yen. Studio ha yebeda Derek ase. Ono mimi afidie nfu mama yen. Ye frɛ me Joseph Afakwa. Mina medin wo chia me. Ebe hyem bi na wo chese ne. Mamoni tie. Amen.